abafana bami, oh, ingilinga abafana bami, abafana bami ngayishayela ingoma. UKhuzani noMthandeni, abafana bami ngayishayela ingoma, ngisho ujayiva ngamkhohlwa kanjani.
Again, email, meeting email, I'm going to watch on a bar.